I-Soweto Tourism igcizelela ukubaluleka kokuthi abantu baseNingizimu Afrika baqonde umlando waleli lokishi nezwe lonke lokuza ngemva kwemibhalo yakamuva ezikhundleni zokuxhumana ethi kunama-tour guides akwamanye amazwe axoxa umlando waseSoweto ngokungeyikho kubavakashi. I-Soweto Tourism ithi ngezinhlelo zayo inethemba lokufundisa nokudala amathuba emisebenzi ukuze abantu bendawo bahlomule emlandweni ocebile wemiphakathi yabo.
Sekhuthazwe intsha yaseSoweto ukuba isebenzise amathuba akhona kumkhakha wezokuvakasha. Lokhu kuza njengoba kube khona izikhalazo ezinkundleni zokuxhumana ngenani labo kufika elenza le misebenzi nabasolwe ngokuthi baphambanisa umlando kwizihambeli. Ongusihlalo weSoweto Tourism uchaza kabanzi ngokubaluleka kwalo mkhakha.
Into esifana nalezo ziyaaffecta i-history ethu kabi, yabona. First and foremost, kukhona into ebizwa i-authentic tourism. So i-authentic tourism is something ekumele yenzwe abantu balapho, i-originator from lapho abantu baphuma khona. So what's happening is that masothola ukuthi abantu abangaphumi endaweni ethize bakhuluma ngendawo leyo bayehlisa ubu-originality obayo, therefore bayireducer ne-service level eyakhona, uyabona. So lento leyo iyasikhubaza thina from the tourism industry because of iyehlisa the original, you know, flavor of Soweto, the culture of Soweto, ukuthi abantu baseSoweto banjani, ubuntu bakhona, ubuhle bakhona. So yinto esibhekane nayo manje.
I-Soweto Tourism iphinde yagqugquzela intsha engasebenzi ukuba isebenzise izinsiza zabo ukuze izohlomula iphinde ithole nolwazi olunzulu ngomlando wendawo yangakubo. Ezindabeni ze-Soweto TV, ngikunokulunga Mthembu, ngise-Orlando West.